Akatswili ofufuza ngozi za ndege ochokela ku bungwe la German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation kapena kuti BFU amene akhala kufufuza ngozi ya ndege imene achitika ku Chikangawa kumene kuna fera olemekezeka wachipomtsiku la dziko lino Dr. Salus Klaus Chilima komanso amalawi ena 8 atulutsa lipoti loyamba kapena kuti preliminary report mu Chingerezi limene ndithu likufotokoza mene ndege imene idayendera pa tsiku limene linachita ngozi nde amalawi ambiri akuika maganizo awo ena sakukhulitsidwa ndi ripoti limeneli ena akukhulitsidwa ndi ripoti limeneli nde pano ndipo Nyasa VoiceBox timapereka mpata pano kuti timabwera nda amalawi osiyanasiyana amene ndithu amafuna kuika maganizo awo pa zimene zikuchitika kuno ku malawi makamaka nkhani zokhudza boma kanizidwe ka dziko ndale komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku malawi nde Pastor G. Shumba akuti ripoti limeneli ndi manyaka akuti zimene alemba mu ripoti limeneli is not making sense kwa iwowo sakugwirizana nazo nde ali ndi zifukwa zawo zimene ndithu tiwalole kuti adzilongosole okha pano pa Nyasa VoiceBox tene ndikhale imodzi kuti kuti a G. Shumba ndi chifukwa chani akuti ripoti la ngozi la ndege limene alachoka ku Jeremane ndi manyaka pano pa Nyasa VoiceBox.
Anthu ndamva kudandaula kwanu. Ndero ndinasankha kukhala chete kuti ndimvetsere kuti anthu alandira bwanji lipoti la ngozi ya ndege imene linapha anthu 9 ku Chikangawa pa 10 June. Koma zachisoni lipoti labweralo kungokhala ngati amene amayankhulayo ndi mwana wa standard 3 kuti akufuna kuphunzisa mwana nzake wa class 1 kuwerengera masamu kudzera pa zisekerero za Coca-Cola kapena kuti mawerengero. Zona kudikira ndi kudikira Malawi free manzi kuchokera June, July, uno August, ife tinkati chakwera ndi azang'alula kuposa boni kali. Koma bale, apano zafika poti tipite panse usopano. Timadikira manyaka, awatu ndi manyaka. Nainie ni manyaka. Ndebola so wali mpopo ujantanywa anaesera kufotokoza zomveka ndizogwirika. Ife tinkati antanywa mwina ngopala pasa. A president wanamiata bweyese zeni ndiboma lao lata mbalari. Komatambetsera na kuti lipoti. Maina kuti ndege inagwa ifaina ombantengo. Kodi akulu. Amene muma kwera ndege no. Mwini ati nene ndege za sirikari ifazima uluka musiko. Usati ndege za fizikuzi. Ndege namba ya uluka musi mpaka kufika pa mwezo wa ntengo. Ndege. Ikasie kuuluka mulengale ngandezi kaloza kumene kuli size ya ntengo mkukaomba ntengo. Gentlemen, are we serious for this? Zona boma. Loso kusidandia anthu azimimba zao, azimitu izo panda zipumi, ama trawu zao osa akala. Anthu ya kama ya nkula kumani kwa ntere, magayasi puli. Zona kutusa lipoti mnati ndege neme nyantengo. Kodi ntengo inu haimu sipi ntengo muna uona chani kupika ntengo kusaya nkula ntengo. Kukawa wisi wino ntengo kumina ndizi tambazano. Ntawi ya chipani chama ya Congress party one party system tota yesi nkamuzo banda ashina Johnny Tembo. Anabanga songo sindi antu ya jiki matenje atuwa ibu sangala alon sangala andanya gwela ke mnati inaomba ntengo kutambani. No kano kano, kukau wana ntengo wake, ungono utu nata kungo wandika ntengo kumapaka kupantu fall. Lelo sumuli ya hii ndege ya omba ntengo, ntengo wake uti. Ntengo wake uti, titengane mkati rozengo mine unaomba ndege, ben ndege. Kujikanga wako, muka uloze. Kumanditu, ajawe ya msati ya kusambali. mwatikwana amalawi tieni timemezane tipange ma demonstration boma ilichoke boma labodza boma lakupha boma lopanda manyazi boma limene libe direction yoyendesera dziko boma limene sili kudziwa chimene likupanga boma lakubasa izikukana boma lopasa manyazi maiko ena boma lopasa somphawi ndipo iniye simapeza kuti lipoti imene lingabwere likoza kukhala manyaka ngati awatu ndi manyaka ilisi lipotitu ililisi lipoti ndikupemphenako banja amene munalandira malipoti ya zotsatira za ambale wana amene anachita ngozi pa 10 June ndinamva kuti banja liyonse linapasidwa mwayi kuti lisankhe chipatala kadokotala amene angakafufuze za ngozi ya mbale wawo ngati muli nawo malipoti inunso mutulutse anuwo muponye mma social media muponye mma newspaper muponye mma YouTube mu tione tichite kompya kuti lipoti imene latulusa boma ndila inuyo ngati achibale likusiyana muntundu wanji kapena likufana motani koma kwa ineyo I'm not satisfied with this report. Never, never. Ndipo ndi apapande angoti kanda pena pake pumene sipa ina pakandidwe. Ine ndikumema ma CSOs, ndikumema onse amipingo, ndikumema onse adzipani zotsutsa, ndikumema onse amene amakhala ndi magulu osiyana-siyana. Amene mumati ndinu anthu omenya maufulu a anthu mdziko muno. Amene mwi ndi amabungwe tiende panseu boma lilichoke tsadikeso kuzavuta 2025 zitichedwetsa ni manyaka okhaokha zitichedwetsa nkhani ya mafuta akulephera kuti ayipange sort out mnobino ngati anthu kumanena kuti ayi ayi mafuta tikweze basi pakhala mavuto mavuto mulephe bwanji kuwachita sota poti iniwo ndinu makolo a dziko lino anthawe tili mdziko munthu ikamati ndi kholo ndiye inuyo ngati mwalephera bwanji osapanga handover boma liko amene munamulanda boma li munkangati inuyo mumatha kuyendesa kuti suja chakwera munanena kuti zingaza kuvutani within 2 years you will be resigned why can't you resign now People are talking foolish about you. Why can't you resign? Mudigira chani? Achakwera. Mudigira chani? Mudigira chani? Ife ndiye mwatikwana. Ife mwatikwana. Amene munafusa za demonstration aku ncheu, sana achitike masana, akuyambika usiku uno. Kucha kwa mawa kukhala wajabalalikani. Kuocha kuocha. Kupya kupya. Mpaka titambali chakwera wapanga resign ndi ma demonstration amene wapanga angoni angoni sakuphweketsa angoni sakugawa maswiti angoni sakulekerera angoni sakupanga nawo angoni sakuimva amalawi anzanga apapa pakwana enough is enough anthu achoke these are the stupid people from the president the cabinet, even the boma too. Ati uze, chimene iwa kukaka miramboma uli akupanga mwishani. Chimene chikusanga la tsa malawi. Ati ufoto koze, uti ndamaya angata mene aku wa mbira mmanja. Ati uze, uti chimene apanga iwa chani zeo choneka ni maso. Ndi chani, choposa kupa, choposa kuba, choposa kupanga zitu kuzosa oneka bwino choposa kuzicheka nina ndi kuzikometsira pa misonkhano atiuzi ife siti kuvomereza zimenezo kuti ndege inaomba mtengo mtengo wake wamtundu wanji wamtundu wamulombwa wapaina wabulugama wamuchikangawa mtengo wake wamtundu wanji popeza ndege inagwa malo abwinobwino malo abwinobwino kodi mtengo utakhati unaomba ndege anthu akadafa chonchija amene amabola matupi anthu aja ndani amene amamuvula bn suti tai jekete ndi ndani ndi mtengo amene amakhoma misomali anthu enaja amene amaombera zipulopulo mulu achina Patricia Shanino Muluzi. Ndintengo mweo. Mufuna muuze ndani maka maka nkani zanu za bosas. Inu ya ntu aboma. Mumati ndino aboma. Muuze ndana. Ama ya kere dundui. Kumbesa zo pepia zanu zo. Are you serious for that? No. No. Amalawi mukonze ma demonstration ni. A 66 days. Apite tipite pansewa Malawi maboma onse 28 kusasale subo malinda uti ife kunoko situ kupanga na demonstration tiambira komeko kuli wangweko fana onse achewa ina atopa achewa chilunga maliko ngotopa kulegera izi tikusia chironda kuchikonza chisana kule chikazakula chizadikanika kuti kuchipoletsa sasekezo pusangatiza Malawi awa alephera kunisa boma alephera kutanza Malawi alephera kutusa lipoti alephesa kuchinjiriza anthu adziko la Malawi koma papa kuti apha anthu 9 moonetsera ngozi zikungochitikabe amati kungofabe kuti amati sazilike zichonadi kuti chonadi chitati masule kuli ziziti zilekelela kufikira liti tenti ganize mofasa awawa asapitilize adzipita madzulo wapambana pamene mukugwa sindikulingalira mama dzuwa ndipesa bomba lonyasi sokopya mudilipoteka wina aliyense wa MCP.